Ajá, favorite actors, Sambali, Snee, Mazet, Sene.
Ngimfuna ngiphuzile khona ngizoyikhipha zonke iy'ndaba zakhe ave feba lonke. And yazi nginokucabanga kwesinye isikhathi ngithi ayi sengiyeka utshwala. Ngibe ngicabanga ukuthi no man, my parents never raised the quitter.
Amen, John!
Hallelujah!
Action!
Action!
Outie cut!
Oh, cut!
Action!
Yeah?
How? Nas, this is Feb! Asha, my man, this is Satan. Nas, you're watching Opie. What's that?
Ay, na guys, minang zal, ganti yin, ganti.
Ay, bo, kuba utse sa zal, awuni perhaps. Yes, awuni perhaps.
Kantu wena, why when you ngashawi baba kongoba yena uyodlamini?
Baba ukuthi uyashana wena ubusu qhamelana.
Wo Miss Chandi mina baba ngudlala ikarate. Wazi.
Nyuf. Uzokwenzana wena nengalo zenyoni.
Awumshaye oh ungakusamyeka.
If we are if you are ngiyashaya.
Yileyo.
Shuthe maybe sivela sonke so ngisho leyo. Ne?
Hey bo,
phela.
Phela le ivela before yena sethe.
Iphi?
Before ayenza ukarate.
Eh.
Wena ngivele kumele kuvele ivi yakho le yethe na. Manje pho uchamelana ifi yenu yashaya.
Yini na leyo msa?
Le nini ushaya ikarate ke?
Yeah.
After le ikarate usesovela sisonke ke yena ilocate mina ngisondele kuye.
Uthe siyashana ngisho kumele sihluthulane nama week.
Eh, kanti ngisini.
Like,
who say Kamelad Mogutian,
yeah.
Okay.
Yeah.
Miss Chandini. Babam, we chai was.
I'm sorry, oh, I'm Samia, I don't
know. What's on
that? 2, 3, 2, action. Nyaja.
What's on that? Ubabaka, oh, the Kuna, that day.
Yes! Shy, oh!
That was the one.
Ding dong.